يسوى يقول Alléluia na Yesu yogudu Na yembeli ona motema mobi Lizibana nga ye 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 Jesu ye Mwakana wani alleluia Wairo mambo alleluia
Hallelujah! Hallelujah!